wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean Baptiste BAGAZA yitabye Imana mu gatondo ko kuri wa gatatu igihezo rya kane rusama mu 2016 akaba yapfiriye mu bitaro byitiriwe umweranda Elizabeth biri mu gisagara cya Bruxelles mu Bubiligi. Amakuru y'urupfu rwa Colonel Jean Baptiste BAGAZA yabanje gukwiragizwa ku mbuga ngurukiramenyi kuva kuri uwo wa kabiri, ariko akabeshyuzwa n'umuryango wiwe. Mu gatondo ko kuri wa gatatu akaba ariho uwo yahoze arongoye u Burundi ya Chikano. Jean Baptiste BAGAZA yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 46, akaba yafashe ubutegetsi w'ikinezo rya kane mu nyonyo mu gihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 76, akomboye Michel Micombero yari umukuru w'igihugu wa mbere yafashe ubutegetsi asenya ubutegetsi bwa cyami mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 66. Iyo ntwaza ngabo mu gisigare akaba yarigeze kuba icyegera cy'umukuru w'igihugu w'ibiro bikuru by'intwara Miheto imbere y'uko afata ubutegetsi. Akaba yize ibyigo bya kaminuza n'igisigare muri Ecole Militaire de Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi. Jean Baptiste BAGAZA yaciye aguma ku butegetsi gushyika mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987, aho nawe ubutegetsi bwiwe bwasenyuwe mu gihe yari mu rugendo rw'akazi mu gihugu cya Canada. Uwo yari umukenguzamateka w'u Burundi ni Umututsi, havuka mu ntara ya Bururi. Muri kahize k'u Burundi n'Abarundi mu butandukane bwabo, Jean Baptiste BAGAZA hazwi nk'uwaharanguye ibikorwa byinshi n'ubu Abarundi bakigendera ko haba mu bijyanye n'inyubako hamye n'indero. Akigoro kwiwe katumye ibitigiri by'abana bajya ku ishuri mu mashuri y'intango biva mu bice ku bice 19 bishika ku bice 85% kwijana hagati y'umwaka wa 76 kugera mu gihumbi kimwe na 1986, nk'uko ibiharuro vyo mu banki y'isi yose vyo mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 vyerekana. Inyubako nyinshi zibonekeza nk'amabarabara, ingomero z'umuyagankuba, amavomo, ibitaro, amavuriro, amashure, amatonero y'ikawa, amashirahamwe yo gutumatumanako n'ibindi vyubatswe ku ntwaro ya Jean Baptiste BAGAZA hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 76 n'igihumbi kimwe na 1987. Umwimbu w'ikawa warongerekanye ku nshuro zishika kuri zine bivuye ku bikorwa byo gusubiriza ibiti by'ikawa bishaje cyakozwe ku ntwaro y'uwo mukuru w'igihugu yitavye Imana. Jean Baptiste BAGAZA akaba yashyira imbere cyane icyiyumviro cyo kuziganya mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu, ari nacyo cyatumye ashyiraho itegeko ko umuntu wese ategerezwa kuziganya. Iyo politiki y'iterambere mu by'ubutunzi ikaba yarishyigikiwe n'ibanki y'isi yose, ibihugu by'Uburaya, Ubushinwa hamwe n'ibihugu by'Abarabu. Igikorwa atashyize ko neza ku butegetsi bwiwe cyari ihuwa cyo kwegeraniza abantu mu bigwati no kujya mu makoperative, kuko ufatiye ku mico y'Abarundi icyo gihe ntiba bitahura. Ku bijyanye na politiki naho nyene indiane z'amoko hagati y'Abahutu n'Abatutsi asa n'uko yazihoreye ku ntwaro yiwe. Ntawereka kuvuga ukutumvikana kwabaye hagati yiwe na Ekleziya Katolika ku ntwaro yiwe zimwe mu mpunzi z'Abahutu zari zahunze ubwicanyi bwo 1972 zaratahutse mu gihugu. Mu bijyanye n'imigiranire, Jean Baptiste BAGAZA yakoresheje politiki yo gukorana cyane n'abafasha mu by'ubutunzi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 inyuma yaho akuriwe ku butegetsi na Major Pierre Buyoya, Colonel Jean Baptiste BAGAZA yaciye ahunga, yahungutse inyuma y'amatora yatsinzwe na Ndadaye Melchior mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi, naho atagize amahigwe yo kurongora Burundi mu kiringo yari yatorewe kuko yaciye agandagurwa. Mu ntumbero yo kubandanya ibikorwa vya politike, Jean Baptiste BAGAZA yaciye ashinga umugambwe Parrain, akaba aseze isi akiri umukenguzamateka uburenganzira butangwa n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ku muntu wese yabaye umukuru w'igihugu. Eric Nyandwi, UBM News.